So favelungiye ngishaya ibhikibhiki mapilani yabona.
Ah. Just because when in class you try so once or twice, I wish it's so ready.
Oh, come on, man. So I'm telling you, I'm going to go to the house. I'm going to
go to the house. See you as a circus cat.
Man.
Oh. Heavens.
Madam Fag website.
Sure. Amund. A name of fisherman, our funeral door, where I want.
I call flight delay to Nam Chanjab soon. I get on assembly.
Kung Zong? I
get.
While I'm in the house,
I'm going to
go to one.
Oh,
manja iphutha la manje.
Azange isho kanjalo.
Yebo, go on. Iphutha la munyoko, kobe kuyiphutha la nawe usujoinile.
Gogo, this is just so old.
Angiboni kanjalo mina.
Gogo. Uke wacabanga nje ukuthi maybe, just maybe. Kungcono ukuthi mama ufile, then ukuthi ahlale la ahluphe. Agula. Ash.
Kungcono kuba inja e Pilayo, who never possessed any feel.
A gagaboy. Where's the better way? We are gobo. We are was gonna go.
My man Thomas and I was a gobo.
Oh, okay.
No one fucks with me.
Well, this one does.
Ronnie, can't you anything I go? I'm meeting she's lent on my tata for tonight. For 9 men.
Bushil.
Manje, you in power was a mission in Amji. What we call him? It's an ending when you am in dot.
Where's Utim and Mazarin? Woody, who's a young man, Yako? Kuma customers who was in the family, eh?
Sungihlanyisa manje ngento engekho nje.
Ah.
Yebo. Yini manje?
Uya kuphi?
Angithi ngiyolandela intombazane.
Akwazi uhamba uyiwani. Akuphisele ezinye zazinja zami.
Right, angiyifuni izinja zakho. Le nto ngayenza ngingedwa.
Okay. Okay. Right. Okay. Bye-bye.
Sizothola i-taxi.
Akukho taxi isuka la eya ku-dumping site.
We'll pay the taxi driver.
Unayo imali?
Hawu, angithi ngithenge imatrasi ngaleyo mali.
Okusho ukuthi asinayo-ke imali.
Well, since we need 80,000, why finance this loop?
I think Nina Nobabili, need Denku would see Lagmina as Marshall Lane, eh? He's Tekara Farmage. Ubani on a colony, cut story Nana Yeno Nobabili.
It couldn't be something now.
Susan's a Noma Yin.
Noma Yin. Umuntu nje atathu matrasa fayi imali. Ematrasini nje ungcolilo nokumchamo. Ucabanga ukuthi leyo muntu uphelele kahle la emqondweni?
Ugwagwa.
Hey.
Tana, asambe, angeke asize.
Kwazala.
Yazi, ne? Ngiyacabanga ukuthi maybe ngingamsiza nyana manje, eh? Mara, khona lokho engifuna ningenzele kona.
Anything mntana mkhululeka.
Yabona lo Jezebel wakho. Mangashe ihlokoloza nje naye ngimroundi ezi nje hayi
hayi gogo gogo ufuna ukusibulalisa? Wawenza kanjalo?
Ngike yonke imali iphethe.
Hey. Iyo yona leyo. Yazi ngitshela ukuthi ngithenga umatrasi omusha. Wegogo. Ungitshele. Ufunde kuphi ukwenza kanjalo? Ukulo.
Ngiyona kutshela ukuthi ngafunda le eMozambique. Ekhempini ye-ANC ngakwi-70 zokholo.
Hayi bogogo.
Kholo okufunayo. Yabona? Le mali enele ukuthi sitholise iteksi.
Hayi bo!
Yani? Zikhebele shendini. Bengicabanga ukuthi nizophelela.
Wegodi. Asikisi bandla. Ugogo wami uyagula akaphelanga kahle.
Iphi inhlonipho? Hey, unoma igogo ndini.
Hayi, yini igogo wami?
Sitshebelele. Ungazongijwayele. No shit. Yazi wena gogo. Namhlanje uzohlaza enye inyongo ongakazoyihlanza. Yani ngitshwana amasimba le.
Ufike.
No. Ngazi mina gogo.
Angimbheka ukuthi akafa.
Hayi, hayi gogo. Wena yiya.
Angimbheka.
Thatha gogo. Vuya inkesi ife yaphila.
Gogo! Gokhele! We gogo! We gokhele! Hawu, ulalela na, hey abantu balana basafuna ukuvuka. Ulithanyelile nje ibala gogo.
Ufunani?
Izola ke ethi ngikutshela asilalanga nokulala. Yabona lapha emkhucweni wesitre. Labantu
abalala kusasa.
Ubusuku bonke. Mina ngibona ngathi abantu bafele la. Sizofela la. Gogo, awungamele ngikutshela ukuthi kwenzakala. Qantu njani gogo?
Wapho kuphelele. Mapho
kuthini? Izokwelela masishishise.
Manje gogo, sizoyenzani ngayi?
Simpushele kamanzi. Yini manje? Mntanam. Please, mntanam.
Hayi, gogo.
Ungakhathazeki, mntanam.
Ayikuhluphi indaba yokuthi ngibulale umuntu.
Fanele sibambane njengomndeni. Kusemqoka ukuthi thina sibambane njengomndeni. Into esifanele siyenze manje ukuthi siwuthola kanjani umatrasi back.
Gogo, sikhuluma ngempilo yomuntu la. Wena ubhizi ngemali.
Habe, utshothi lo. Ngabe ubulele thina, ngabe yithi siphansi kwalo mbhede khona manje.
Yeah, all right.
Gogo.
Oh, hey, lo mfana.
Gogo, Helene.
Hayibo. Usufunani ke manje futhi?
Uthanda kabukulu. Angizange ngizokulwisa kunomfana lathi ufuna uzokulwa kwakho. Bengazi ukuthi ubuyile. Uno boyfriend enhle kanjani?
Ubani ke wena?
Yebo, ngangena.
Hayibo. Yabona ke, uyabona into yenzile. Khona manje le ndoda
aniyazi. Hayibo. Ucela ukuzula konke labafana bala.
Uzonke kodwa wena. Akubhekane nendaba zakho. Mfana, akungena la.
Hleli upholile.
Nemrod.
Hey wena. Ubani?
Ah, gogo ke Nemrod.
Uyamazi kanti?
Kahle kahle.
Why ungena la kwami engathi kukwakho?
Yindlu le, umhlahlavu lo.
Hey, futhi akwena, umuzi wami lo.
Gogo. I can handle this. Ngicela usungela ngaphandle.
Sikhuluma ngaphandle, ngikhuluma ngaphandle ngiyathatha
siya. I can explain.
Umusaphi?
A backer boy gogo. Ke bosi aka ku restaurant ekusebenza ngonyoni.
Ngomthelela imoto ikulindele ngaphandle siqhume kuphendela emsebenzini.
Hayibo kanti unemoto?
Gogo no better yet. Please gogo bosi yami nje phela.
Angasinikeza
umsebenzi. Ithi niya ithi ngiyokhuluma naye ngaphandle
ne. Akusikhona ebusy khona asahambe
ngoba. Ngoba icela ume tu.
Hawu.
Yeah so gogo ithi ngiyokhuluma
naye. Asusekho.
Hey. Akekho umuntu obamba umntwana omntanami kanje. Bam kwami.
Usho ukuthini uNdlu la kuzongenzana wena salukazi. Ngiyazi ukuthi ngubaba mina. Ku Black Devil mina injenge ikhotha amanxeba mina ngizokubulala manje mina ngesikhathi sakho mina
ah wena namadoda nithanda ukukhuluma nabantu besifazana kanje
gogo what are you doing
It's either siyenza the easy way or the hard way. Choose.
You can't even use it, Gogo.
Senzani masawazi wena. Akusona ispoon sokuphawa ukudla lesi. Shunqumlile lento ivezayo. Come on. Akholutho la. Eh? Nina ifeba ngazi ngicoxe ukuthi kwenzakalani la. Ngimosela ibusiness lami, ngikujwala kabi wena. Thula. Yabona wena sakwazi. Mina ngiphethe mina sisebenzayo ngempela.
No.
Shunqumlilo lesi manje. Uyezwa?
Nimbothe. Lalela.
Futha kwena man. Uyezwa? Ngangijwayela masimba wena. Manje.
Yes, bye. Yes. Yeah.
Siyahamba manje.
Yes, as bye. Ah! Go, help me!
Go, help me! Iphosa enjani kodwa le? Ngicabanga ukuthi ufile.
I'm not sure. Go.
Le yasebenza nja.
Ufile
this time.
Ugogo senzeni.
Akusho isikhathi salokho lokho. Khona manje fanele sicabange ukuthi uzothina emaphoyiseni futhi sigijime emva kwamatrasi.
Gogo. I understand. Ubrother wakhe is even more dangerous than the police. Akabasabi. We have to get out of here, Gogo.
Hey.
Right now, we have to get out of here. I understand. Ngiyacela tu, Gogo.
Ikhaya lethu leli.
Not anymore, Gogo. Ngiyacela sihambe, Gogo. Ngiyacela.
Talking like I owe this shit. On the top floor, grind, climbing oldest lip. With the coldest chick, with the steam, with the slowest pants. Trying to make it in the skull, trying to blow us quick. See the high life, light up, blow us quick. Put in work, so I'm
hoping to go to the old man saying that we're stuck in the
world. I'm going to go to the
old man. I'm going to go to the old man. I'm going to go to the old man.
I'm a young and trying to make the most out. Let me keep my soul, I'ma sell the shows out.
Uyanya, ukungafumani kamsimba. Agnes.
Mm-hmm. Yeah, Mas.
Okay. Shalafe.
Mas, what you shall have? Looking out of my love. You need that was a given to Agnes. When I can do 10 times better.
Okay. What?
What?
Okay. We shall camp in Alan. But he. It's a Bombay village.
So, who of Agnes La?
Yeah. What do I name Rod you? Check your name Rod. You want check your kin to Agana. Agana Baba, Agana Putti, Agana and a boyfriend. We enjoy no cook work. Who's a man who's in the Lama Saint Jana?
Chomia, yes, Miel.
No. Yeah, once again, child. Yeah, we are still so much along with my ones again, child. For lunch, once a man.
No, sometimes. Wonder what to pay 11 and a half. Gaba Banchal. Ever? What a woman is sitting with Chomiak and is near Lanyan. Oh, Kuyo. Rodini?
Oh.
Brother, I am my ego. Lastly. Some fumane phonini. Some penduli, sas boopy. So they are telling me to back on the ends of clay. Huh? Huh? Ninjalo? I'm so bad.
Ufunde kuphi ukudrive? La
Hayibo, angidlali.
Nama ngidlali. Manje gogo, cela ungitshele. Training camp. Bokwenzakalani?
Kwakwengenxayo mkhulu wakho. Sasithandana.
Usemathandweni.
Wena ucabanga ukuthi ngivele ngingakho? Wesithi ye yena ufuna ukuya eMozambique ukuyojoyina umkhonto wesizwe. Nami ngalandela ukuthi nje ngiseduze naye ngamitha. Ungangibuza ukuthi ngimithe kanjani. Futhi ngaleso sikhathi e-training camp kwakungeyiwana nje indawo yokuthi kube khona umfazi ukhulelwe. Kwafuneka ukuthi ngihambe ngibuyele ekhaya. Ngangafuni. Kodwa bengizokwenza njani?
Gogo. Hayi.
Akubuhlungu-ke mntanami kwathi emva kwenyanga intathu uma wakho ezelwe. Ikhempi yabo yahlaselwa. Anyamalala umkhulu wakho.
Ndalazi buhlungu lezo gogo.
Yeah, man, so so I was doing like 182 and only in one on my way to Cape Town, my man. And I almost know, my man, I am coke high, brother. And I'll be drinking, you know what I mean? And of course, I got my baby by my side, you know? Unlicensed. Hey, come on, man, don't judge a person. Nobody's perfect, okay? Anyway, all of a sudden, these cops were behind me, my man. So I'm thinking, fuck! I'm in shit right now. What the fuck am I gonna do now? And I planted my car even deeper, man. Now I'm speeding, you know? Luckily, there was a bend on the road. So I stopped, hit the brakes hard, jump out, jump into the booth, my man, and start kicking. Y'all beat up like a mad motherfucker, you know what I mean? Cops like open up the booth, put the gun in my face, say, yo, what the fuck is going? What the fuck is going on? I'm just screaming. Oh, cops, you know, they almost gotta fucking Isaac me, you know? They was gonna kill me. Thank you, Lord, for helping me. And these two bosses are looking at each other like, what the fuck is going on? And I'm just crying like a bitch, and I'm like,
What happened next?
What do you mean, what happened next, huh? I got sober at home like a fucking star, man. And it good? I got escorted by the popo to my house.
Toby?
Yes, boss?
I don't love my toys. It's tricking run I am. It's a sperm sack.
Okay.
What my get to Funoguza Ecole as a servant? Ganga Fun. Beggar man to feel.
Oh, Coco. Oh, Mamma Rabulanga, Joe Beck. Obe cool.
Pisa Sangate. Bang you corner now.
Yini lokhu?
Hayibo. Yini lokhu?
Ngithi yini le ndoda inesithombe sakho la unqono khona?
Gogo, I'm so sorry.
Umsoliyani. Stop. Stop imoto.
Cha gogo, ngiyaxela bandla gogo.
Ngithi stop le moto.
Okay.